welcome to another episode of the Daily Chronicle Z. I'm sad.
This month, I'm convinced that this month doesn't want to end. How many weeks are we on now? Even this week will end and no one is getting paid.
Manje, guys, nginombuzo la, angilwe, ende naneni ngalo. Manje nemoto yesikwelete nayo achievement, ongeke umona.
Sawubona, igama lami nguMarna. Unjani, nkosazana? How was that?
Yabona nje uthi my sister ushiye ingane ekhaya uhambe othenga ikhekhe uzolipitshiza yedwa la wathi nje ukhatheli lezi ngane uze nje upake uze la ezulika uwapaka wathi nje uzopitshiza yedwa lento zidotose emtakama ngiyazi leyo feeling nami bekunokuthi ngithi mangithenga into ezimnandi ngibhake ngaphandle ngiyipitshize bese kusele zimbalo.
Right, start dismantling. You can see there, there's a cell phone coming out. Okay, assemble it back. Close as it was. There's the trick from the offenders hiding cell phones. Thank you.
Come, Chepi. Chepi, come, Viso. Chepi. Yen gun.
Nie gaan daai kant toe uit man. Hier sien met klaar tot hulle begin net te papa nini. Gaan daai kant uit boemerang.
Kom Chippy. Boemerang. Dis Chippy. 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 Chippy, kom hierdie kant.
Waar is jy? Hierso kom jy. Ek is hier, kom. Hey, kom. Come on.
Yeah,
usho ukuthini ngoba mina ngiphekile namhlanje?
Usho lo magaloni wakho nalo cheese uphekile kanje?
Ayi njomani, ilazanya.
Inyanya mina noma sonto.
Hayi kodwa bebe, angisho kanjalo.
Manje ufuna ukuthini?
Ngifuna ukuthi le mili engiyiphekile namhlanje bathi ilazanya. Uyabona? Izinto zabelungu so bengifuna namhlanje sizame izinto zabelungu.
Uyabona? Kungani bona abelungu bangawuzama uphuthu kodwa thina mehla namalanga kwamele sihlethe sizame ukudla kwabo. Uyamazo lazanya?
Angimazi.
Ukwahlangana nolazanya? Uwakini ulazanya? Hayi manje musu kungiphedela gilu. Hawu. Ungicela ungiphekele uphuthu mina sengiyothengela inkomazi la emakuleni. Hawu. Ulazanya ulazanya. Nginyapi mina?
Hawu kodwa nje.
Hayi noma sonto. Ufuna ungiboshela ukudla noma sonto mama.
Just give him my money.
Yes.
Just give him my money.
Yes.
Just give him my money.
I'll say is, if your partner goes out and they come back smelling like a balloon, okay. That's all I'll say. Okay.
Usiphathele into ezimnandi ke mawubuya. Kusho umamakho nkosi yami eseyasebthile ukuthi uyisifebe, eseyasebthile ukuthi uphanda ngayo.
Indoda enjani kodwa ngempela lethenga igrosa? Uma indoda kumele uthi uma imama lihambe liyothenga igrosa likutshena ukuthi u2000 bese wena ufaka u5000 uyahlaka emkade kanti.
Ixi. Inhleke kumashana la. Yona sana nginalanga lonke lethi phone. Yini ngathi uyangilandela?
Hayi ngiyele Hotman.
Oh. Wena sana ngathi ngiyakwazi. Awusile ntwana le
Yimi.
Manje wawungena emlonyeni. Wazi ngani ukuthi bengizothina? Awusuwe le ntwana le yaku TikTok. Apetito.
Yesi Yimi Hotman.
Manje wena ubani?
Apetito.
Uzosinda ngoba nyakwazi and futhi famous. So ngizokupha iphone yakho back but ube be careful. Asaphi? Angithi wena uyalimi mina ngale. Asaphi?
Wena intombazana once yathi look you're a great guy. Baleka sekushubile mzala sharp
ngamba kobala baleka petrol ngamba kobala baleka petrol ngiyaka Honda fit I need car ngawo dago kinya bona gine gulu or else without chai masiki those plans chazulus
guys bafadi baningi angeke sibacese guys baningi labantu guys ngizamile kubafula nje umfoni usiyani representer hayi amandla aphela guys baningi labantu angeke sibacethe guys but more philo indodzo hlaba lapho noma hlaba 10 la noma 20 noma uchama boy futhi ungasakhethi konke lokufuna uma inbox hamba uphendule uhlabela abantu guys uma ufoto uchubeka umfowenu represent so feel ufe njengendodzo ubule bafathe guys labani laba lebe kwenda kujiswa abaphi umfowenu to represent that sino sobahlaba labani laba abani laba cruel lapho buwa samsuthu bamjiba tinwele kuphela bafuneke nama week wafa mfowethu ngenza ibafathe guys singaphela umoya asihlabeni labantu each and every day abahlashwe guys viva Jesu viva
but for us we are prepared we are determined and this time around we are very serious
I haven't asked so but bakujukile ini you know the person with the plane can I just like how did you get it where you got it and come and land it perfectly in the yard like unale talent you are talented like you can be a pilot so I was just gonna ask for it you know there's no need for us to plan for Durban or whatever we can actually plan international trips because we will come to the Jubilee International Airport and we'll go there and I'm sure it's not even drama and I took a rank we can literally rank we can get to work very quickly traffic is killing us no guys Jubilee is a country I'm visiting soon I'm coming to visit I'm definitely coming to visit I've never been there and it's Kapitori West part but now I see I am missing out
when you can make
a ngihlanyela wena hayibo
yep that's me you're probably wondering how I ended up in this situation